vipi dali mimi napenda ulivyo aziwe mbivu mbichi baby when you play yote na ulivyo simple yani napenda ulivyo nipe mahaba ndingi siwezi mikiki kwa penzi lako nime fall sio shabiki I want you to kiss me mimi kwa